subscribe leh like na sar channel kan si aad ula socoto warbixinada aynu ku soo gudbin doono insha Allah.